yeda nyankopon ase wo ne do na yimye na homo bra wada ne dia kyerɛ yan adehyema twedi ampon adehye baabi a wote menka firi biara mekyiawo ewo Yesu Kristo din mu enim se a wote menka de nyame adom se de tie biara wo ho ye yenso so ye ho ye wo ha enti ye kyiakyia ye ho ye ho ewo Yesu din mu na se de yenim dada no ebra so se yesua de enti mesrɛ se twedi ampon kwa me ofi suru mu soro Oma boy, no my yunumu, na se muntia se if se bia ya duri, any bia ye chance is say, sending yansan in hunumu kamwa, any ye, in this or no abe boy, no me and yansan in hunumu, the trade yampon, yes, sir, what se muntia se wumu dorsum, frisumus or boy, be more se munyansa, be more se mun hunumu, boy, and yan to us a massy, frisuba church trege, every Yesu Kristo demo. Amen. Said ye, da mecano. Oko YESUREBAtv GH soso YESUREBAtv GH soso oko hono ma yensema ye ka enwuma ye to adisem bebrebe mesrem YESUREBA ko honom na kuti nyame asem oko ansem bebrebe asofo akese ye enkom sha akese a ye chirechirase ye nyina bi wo ho mesrem oko hono ma na subscribe se be ya ye dibi tu mu a wonsa beka na de hia pa ne se share ma foforo nsa nka bi e bi sa adisem 329 di chemunsi akosi ne dumienu no sa brenum na yaduri e se asempa na fa wiem fa mfanamam enti misrew onsaka emu no se de sitie bunu setie de nyame asem sitie nye da na be ya odemeka etum nyame asem sa na te yenkranta nufanu etwa enti se ye wo da anya wo de no misrew de fa kọ na afoforo onsanka ebi se nyame asem krogen nyame asem a ye mframu nyame se nyame sie ni ene ye ka Nyakupo nshira o, sao bae ni saa, na wako YESUREBAtv, nwae ni saa. Anase so, ya tuwaye last week edusiyano so, ya hunuse last week yuno, na buka atineza, ebe di adie, ayye, afi, 608 BC, ansani ebe wu Yesu Kristo, enfia hensinya, ene mwotre. Na last week yuno, fonso waka krabaye, emra dayewe ya ye kan huwa semono, na buka tinza son ya, the last week ne ka se, eye 610, no, me pa wcho, eye 606, 606, ena na buka tinza son, sa da ye wia, e ma ane shem mna den dene, se, ye mkuma nyansa fono, ne ye 606, aka mfinchia hensia, eni sinya ma ya wu Yesu, ena na buka tinza son, sa da ye wia. Enti mesrem last week de ne ka se e ye 610 enye sa ne tie e ye 606 e bi se sa bre no ne ye kan ba fom ne ye kan nko soro ye te ba fom aha enti mesrem mo mfa nche se de last week ye ha mu ko duru ye bia na last week no o ma ye hunu se na Nebukadnezar e ka kire nyansafo no se man kire mda ye na se a asem ba ko pe ne da ho ma mo se ye betwa mu mu sinesinesinesi e bi se ma hunu se mo pe se e bre no Esa, ebreno, ego akosie no sa, ebreno, esa kira ansana. Ma hunde besi, enti mani beba mo so na sa, e duke nka no. Daniel trem yunu, djemu enkono na. O se, ba hunu se, mo adwena ayi na da sem na tosa mambe kan a kire mi. Na ma hunu de eba, e fi se de ma hunu no, e kire se bibi ba besi, na brebi wo animu wa eba, eninti mesremo, mo ma mi hunu anya sa ade ba akope, ene da ho ma mo. And that the ye twaso ne fa to sum yununi, nano ye disi duba kon, and ne ye twaso dum yununako. And in took in kana Daniel chapter 2:12 for now. Wase, enunti wa heni bufuye. A brenyan sa fone dada wa heni e kache zena na wasum we di edine. Pa du hunu fo and said a conforming kanza magics fo. Omunyina ya na nasma wo kaned ne se na naso daye na wo ra fidaye no na meme meka daye ne nkyrew na mensan nkyrew ne ntiasye edene enunti ohene bu afu na dumienu ne ba no 12 no ba no kwase eno enti ohene bufuye na nani break se na na bufuye na nani bre ne ye kese ebi se wanhweye no wanhweye na de wo asie no wanhunu no anya nani obeta se na normal fanase ndu esu ohunu ndu ase na nani break ase na o kan se won sei babel enyansafu nyina na hinie numu babia ne ntumi fakulti biara nyansafu owo ho nyina won sei wo enti emra no ba se won kuma nyansafu no na or he Daniel and then for say, or he be cool. Hey, Daniel and then for a yes, Shadak, Mishak, and near Bednago, or Mosso, ya former free. Is I, Edwama Banqua Sumu, almost one qua Sumu. Ewa, Nabucadneza Hinimu, Nanyamia de Oben say, or by an assam man now be, Nyame, Emma, Nabucadneza, who almost say, Ninansa, the two me, Nihon, Concross, no could be warm, so until enough for some ranty women, son. Emranti we nine ebe kan na nyansa fo ho e ma wo ko school o suade o hunu enoma mu enoma erindi anyansa fo ye be kuma nyansa fo ba bare dia na se na bukad neza anyansa fo ni nyina e na ebe kuma na nyansa fo ni nyina dia e na Daniel Shadak Mishak Abednego enso so ka ho e na asem no bae no se 14 no e na Daniel de kasapa ti o mi pa cho obusua kasapa ho hiam abusua nyankopon fam kasapa e na Daniel de kasapa eni nyansa ne ohene ankobia hene arok a wo firi wa frɛ ne sɛ onkum babere nyansafo no nyina kekasaaye Daniel de kasapa nyansa tumi anyame de amma no nyansa bobo ne di owo ene de ye de emra hye ne nsa ankobia hene no ekekasaaye e na ankobia hene no ekosere nana se nana Daniel aba abesere se manenda kakra bi na obeka daye no a kire ne ne nkyrase Daniel chese ne bo duro nyame honhom wo so abusua elinti na Yesu se de mo besere biara monnyinni na mo sabeka elinti wo kenka na matu 7 na wo simum mum no behini mu mo hwehwe na mo behunu mum misa no biara obi sa no de ma no na de hwehwe no hunu na de obom no obie no abusua me pese me kire wo se de wo hwehwe firi nyankopon ho biara bisa de wo pese obom biara mo behini wo hwehwe na wo behunu ah ne fe bi ye se nko akenka na Daniel nguman no wo sere nyankopon wo bu nkotodwe fitia promise ro mamenye odifo ehunhum bi mamese so mintimi nkire wo nsemmu si mamentimi hunu wo bibi wo mani so nyame so wo de be mam if you say wa ye ready wo so wo hwehwe obiara obiara na koma dimu wo de ne honhum machine mu wo kan bere so sem nguma etosum yenu tedunsia nche mu nkura wo si nyame de ne nkire fast as nyina so e hwehwe obiara na koma da ho da kuma mutimu da kuma muje kan ni wade ne honhom machine mu into the sin yakopon lo be ma wasema ye kan emunti ase obo mu ohunu twe di ampo tumi no ndi Daniel efri ho na nati ase wo se e na Daniel ne ne mfefo ekofi ni wo ne ne mfefo ba asen ekakasaye Shadak Mishak Abednego sam ne ne friend Hanania Mishak ene Assyria sam ne sen ene ya chenju omudi ayen Shadak, Mishak, Abednego, and dear Hanania, Mishak, and Assyria, or no Kakasai, and was Abusia, Abusia, dear Druno, Yamian Yamra. Abusia, here any bro, a continent in Pai Boo, here. Now, hope on from you, and it is to say, sad de Bow with you, a dear Comchin, and in Pai Boo, and Yanuk Kabiku. Daniel Bompaye, Shadak Bompaye, Abednego Bompaye. Wa se na nyankopon a de tumi buru tumi nyina aso no ohu wo mbo oyi ahintasem no e kire Daniel e de ne mfefo baasa no e kire no Nabukadnezar anyansafo ni nyina na ho boye ahintasem a kire no wa se e na oyi ahintasem no e kire Daniel me hinka no verse 19 oyi ahintasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mu e na Daniel shira wo nyankopon hallelujah Daniel shira wo nyankopon Daniel bua se enhyira nka onyankopon din dada na nyansa ene tumi ono na ebo no ono na osakira ebre ene na ono nyankopon ene sakira ebre ene na ono na tumi nyansa enyina wo no mu ono na sakira ebre ene nti de wiase mpanyfo ne nam Pope Francis di animu climate change ye beye ye na no kra the Holland o mo se akuafo farmers ena ama ecosystem nti e se o mo kate o mo na ntwi o mo kum o mo nwan na about 70% de ehigu and demonstration dem he abusia me ka kire o de esi o Afghanistan earthquake no ensu na e fa China ensu na e fa this week ya nura chi ya se ma na me ka kire o yo ensu na e fa Bangladesh China asase wo so na ekoso no a nipa mpempemuru no abusua eye nipa nyame mra yetu o se ye ba nyame nchen na ye bebo mpa ye sere na wo se obehun ye mmobo na obema ye hunu eninti ye kreme change de no ka ye stop no ene bola ye de fin no nya ne na amaye wiase esisa na emum nyame ahye brebi na bre no so a wo se wono na osachira emre ene na na wono na tumi nyina ewo no se nyankopon we ena me ka ne ho asem kiro nyame we na me kiro se fa ho to no so 21 se wono na Osachira ebre ene na otu ahemfo so na nyansa otu ahemfo so na oma ahemfo so otu ahemfo so na oma ahemfo so oma anyansa fo nyansa na oma wona woni nhunumu nimde hallelujah wote semia wode sire nyankopon wote semia bompa yesu nyame se agya minim nyansa mu menka ho nimde mu menka ho na nyame bema wo nyansa ama wo nhunumu na bema wo nimde e wo nasem mu hallelujah mesire nyame se ye twi dia mpo mesire hu ye mbo boye ni nyu asem ntiasie boye ni nyu asem nhunumu boye na fa Kron sha ye ma ni intiminti asem yase. O si, utu aswa, yen tu aswa na asem ne ken kanakura yem dekeke. Yem dekeke. 20, 19, 21. Na deni bua ya 22. Wase, o yini e yimu de. O si, sede o kayano. O si, ena na bokle ze chile nyanko pon. No wase, ye, yen e janumu nyanko pon. Na, meda wase. Meda wasi o meyi waye se wa mame nyansa ne tumi na afei wayi de ye se wo no akyerɛ me se wo ma ye hu ohene asem no enunti Daniel ko arok ohene a wayi mi se on se babel nyansafo no nyina nkyen na okoka ka kyerɛ ne se babel nyansafo no ense wo hallelujah Yakupon nam Daniel, ene ne mfefuo so, abon paye, ama babel, nabuka neza hindiye mu njina, enyansa fuwa, enkiyebe sewo mono, yansewo, na uke nkantu aso, wasi, o kachle, antok, alok se, misro, famiko, nananim, famiko nananim, nananase mono, nyamiye yachle mi, because yewo nyamibia, nitumi, ensada, yewo nyamibia, uyidiye hinta, edichle, yewo nyamibia, omaye hunu, nyansa mu, Maji hunu dia hintemu, wana dia hinte nyina yene dia, eno wa hina kwa biya hini dimrika. Ye, asemu inu wama nyamiye ye chile uwo dimrika no kwa nabuka tiniza ho. Nana, juta fona wako fwa muba yeno, juta fona wamo ye mkwano, muba akumbi, miensebi, enaibi, aba mhose, wama hunu uda yeno. Nwa mube chile u, nwa machile uda yena se. Nana dimrika. Ye mufu wa mumbra, because asemna hanana, asemna titi nana, ebi se, nana humuse bibi besi, ebe bibe san, ensa chile bibe ba, na wanshi ya, ebe fanasi, enti nana da wana. Ena, wade, nabuka Daniel, eko jina, wahine nimu, tuwaswe, oba, wase, 27, no, Daniel buwa wahine se, ahintasem, a wahine, uribu se, enyansa fo, padi hunu fo enkurukire fo enyankonkire fo erintumi enkyere wo hene obi antimi o nansoso ye wo nyankopon bi wo sora wo yi ahintasamadie na wo sakira wa kire wo Nebukadnezar die erebe badache hallelujah wa kire wo die be badache ndi asiba ye ka ne satam no enye current o nemu ma ye die be badache na sa daache no hwasem no na aduru yen yeso a ene mepese wu hunu daache no hwasem no obi se Nebukadnezar daye no e kire emfitiasie 606 na wu hunu yen e be si wiase wie ye e na Nebukadnezar nyame yi kire no e ni tu aso Daniel se unyankopon e na yi sa de wi a kire na wo da wo sori wadwene sori wutrim wo mpa so na wu hunu ye Nana, uhunu yo, uhunu hintasemu yi. Na, medie, enye nyansa, 34, 30, medie, enye nyansa yi wumimu, esine, atiasi fo enye na enti, enweye hintasemu yi, achireme. Na, die, ebeye, na wachire wahene, enchirasye, na wuhunu, wakumomu, agwine intra. Wuhu wahene, wufyeye, nafe. Oho yini kesiye bindiye. Oho yini nison, oho yini nison, ne son. Abusuya eson na ehren ne shren ejina wanim eno ho ye hu ohonyini ni nie ni tri ye sika pa ne koko eye ne koko ne nabasa eye dete ne yefunu ene nasene eye kobre na ne sire eye dade na ne nanmu ye dade ene dote a emu mufa bi eye ohonyini no eso na ehren ejina wanim na ne hu ye hu 32 ohonyini nie ne tri ye sika pa ne tri eye sika pa ne koko ede na basa eje dwete ne yefunu ne nasene eye kobre na 33 na nasere ye dade ene fam emu bi ye dade na emu bi eye efa that is emu bi ye sai dade dade na adi afra 34 odohwe ada ko si se obuo bi a ensan kuremu hallelujah obuo bi bo obuo bi ba obuo bi ensan kuremu ti bobo ohonini ne naase abusua be pawto tinyi 34 no wose na odohwe ada ko si se obuo bi a ensan bi ada kuremu ti bebo ohonini ne naase a eye dote ene dade no na ebubu ni nyina aye ni muhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhumuhum
efa kobre dwete sika no nyina bubu mu hu mu prekope hallelujah the trinity no so that I born be born na ya se but we see dwete sika kobre efri ni tiri so kosi fom ni nyina ebubu ni nyina yam no e born na ase na yam no amoni tiri so na waka se e peche no yam no na emu ma born na ase na so so ayam fri ni tiri so nyina kosi one time prekope ase ni nyina abusua ibiba adan na o me fo e hu ntwe dia mponso ebuo bi bo tete botan no ebuo na israel fo no munsu no oba de oduru anajoa no ye mununkum eja ema israel fo no na wiakete wa ye mununkum nwunu akata wonso no saa buo na eba tete botan twe dia mponso the cornerstone no ebuo abantofo ato akwene no saa buo no oba Abusia, Miss Sinan Coupon, so ye mobo, or no ye, Nasabu, I'm here and swamp it, ye, Nemo, Yakotobu, and so. Now, ye betwasso, ye bestwasso, I'll just move while mutto, ye never be you. Now, the best I'm trying to say, the book at Niza Daya was sooner said them can last you kitchen. Diana, a chibi, a chibi brim, a chen and nassi, and dear boy neighbor, Nemo, ye ye bray ye drusy, and in the nassino. Yebeku ye nimu nubeti masi ye, ye duru ni nasi, nebwone na ye chen, nebwone ba, nesabwone ba, ube nyankwa, anebe shu onasi ya pechou. Ebe peche wana ube nyankwa, obwono ba, ube makwenyamu obwono, abe shu so, ana ube shu obwono so. Abusu ya? Ha, fapimu nidi ya pore si ya tuda do, nemu mdi ye di tu suono, enina yinshi ni ye, se yibrudia, jute, kobre, sika, wase dano, eja. And what the best of it? And he was saying, what he need? Usher yara 35. Was saying, Nada de Efa Cobre Dite Sicano Ninabu Boom Mumu Procope. Na a yes, sir. A hookro brimu a you prubua so entete. Enframa Efa didn't a yet sentete. Na Enframa Sisakoye. Na well, who knew by beer a bew am a warm abusia. A hinder to be chat. If you never can need a person, I will do profound as well. Abusia, it will be trapped. Say in your neighbor, call you, who knew, and by your free yassi, it will be trapped, crack, you who say in you with you. Now, a boy, oh, who need an arsenal, a year be pockets here. Hallelujah. A year be pockets here. Now, a year assassin, you know, some. Bona efriso ba ense bia nkura mu ni obi ne control no ebo na control no ho ebo na wode wo ye ebo na nim de wo ye no saa bo na ebebo ohonini na aso no afi de bo na ye kese ehuhuri ye na ye bi pokese ye na fa asase nyina aso e mi nyankopon hin nie na obi ne control no onu obi ni asi wose amama nyina te se bokiti hunsu e wo ye nyankopon anima e suso kokokoko wonoa wono ne sa kira mere ne mra emre ne mra wono na sechire emre ne na wono sachira hwedi ampon kwa me na me kanfo na mawu Yesu Kristo tete botan no oba oba abusua obeya asase somma obefa asase nyina no se na hinie nu onu obi mpere na ne de ne de onu obi nche na ne de wode ama wasi Daniel kachire na buka zi se da ye nini afe na aka na nchira se ndi abusua ye dibesi ya Onyankopon hu ye mmobo na omwa ye na saa boo no tete botan no ye mfa ye honto no so ebise nyankopon bi wo so da oyi nyansa di oyi ehumobro di o manipa hunumu na ye hinta no da na de kire ne nko a adifuo enntu ase brei mu ne nko adifuo bese so da ye no menya ni so di hunu mise nyame se omfa wo nka hu bi mise nyame se omma wunwura mu bi mise nyame se omma wo nya ne dia na da kye wo bepie no se anopo awio abra bi twane firi nanim no ye ye de wa se mo enko pano nokwafo modika kra hu nokware mo mesin nko di nooma kakra bi enoma pi kakra ya modi so nokure nti mo mesin nko di nooma pi so onyakopon hira ye onnom ye onka ye ho ne emfo ye hu nyira ama no ewo Jesu Kristo di mu anopo awio anwumiro opia wa miamo se enko pano nokwafo ewo Jesu di mu mesre nse wo nyi di mfiri nkwan umam o me di nkan nkwan umam egosi so bepie ewo na dum mu dia ke biara a wode dum ye honhun mu honam mu e betima boa me asom no onfa num ye nsa wo Yesu Kristo di mu amen munua bibi di mu sia nyame pa ye beto aso